Niyaminyelela nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyambonga kuNkulunkulu ngethuba asiphalona nangesipho nje sempilo. Siyambonga futhi uNkulunkulu nangale nyanga enkulu, inyanga la sicelebrate khona amaciko. Where we celebrate our unity and diversity. Ubuzwe bethu ngokwehlukahlukana yilimi na yonke into amasiko empilo esinawo ngokwehlukahlukana kwethu. Indlela esigqoka ngayo, indlela esidla ngayo, indlela esikhuluma ngayo. We celebrate our being and we also celebrate imuva lethu. And lokho ke kuyasiza ukuthi siye phambili ngesibindi with clear identity uma si-celebrate ubunjalo bethu. Singazami ukuzishintsha sizenze singesikho, but be genuine with what we are and who we are. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Okay, mhlawumbe ke enye yezinto ke kuba yikho ukuthi while we celebrate, kwesi sikhathi sithi noma celebrate noma ngabe yini, noma ngabe i-birthday, noma we celebrate anniversary, kube khona le ncwadi le. Uthiwe nje azivule ngomkhuleko, kube khona odonsa le ncwadi. Sekuyafundwa njalo iBhayibheli, kuyashadwa nayo le ncwadi, kuyangcwatshwa nayo le ncwadi. Indawo nayi le ncwadi yini kanti? What is it about this book? Yini ehluke ngayo? Yini special ngayo le ncwadi? Yini ishuthekwe yonke indawo le ncwadi? Mhlawumbe ke ama-questions esiba nawo, abanye bethu asibi nama-questions but siyacikeka, kuyasicika nje, ah, nakho-ke, 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 kube sengathi ngavalwa somehow or somewhere, but somehow nayi le ncwadi ikhona, nayi le ncwadi imile futhi ayindawo. What is so special about this book? Mhlawumbe ke yenye izinto engifisa ukuthi ke siyibuke ngayo le ncwadi. Ngeke siqede konke ngoba nayo ikompayiliwe yenziwa about 66 books. Incwadi eyiningi kakhulu lezo, okusho ukuthi ke kuningi okuphakathi kuyona, and baningi ababhali bayo, kuningi okubhaliwe kuyona. Akuyona incwadi nje esingavele sithi 1-2-1-2 siyiqede, ayiqedeki in terms of explaining it. Kodwa-ke sizothatha lapha nalapha and get an idea yokuthi yini so special about this book. Mhlawumbe-ke esingakuphawula sisaqala nje sikhuluma okuukuthi le ncwadi le ingoNkulunkulu, but ayikho-ke incwadi efana nayo indlela eyiyo. Uyabona, uyithola ngabo bonke osayizi, nanti elinye usayizi omncanyanyana kunalo, this one is smaller, and ngaphezu kwalokho uyithola ngawonke ama-languages, this one is English. Ngaphezu kwalokho uyithole ngayonke indlela, ney'ngane nazo futhi zibhalelwe to their understanding. So incwadi le ngamanye amazwi khona nosayizi abasindayo, the big one, the biggest of them all. Kunomehluko impela times two. Khona yonke inhlobo incwadi. Why? Why there's so much creativity? Iyona incwadi le esikwazi ukuyifunda from different faculties, languages, status. Ufica enkonzweni kukhona udokotela, kukhona ummeli, kukhona udriver umatekisi, kukhona uthisha, kukhona ongafundile. But this book can accommodate every status. Kukhona inginga usomabhizinisi omisa amabhizinisi akhe waye enkonzweni and dedicate his time to listen to this book, alizolalela le ncwadi. What is so special about this book? Njoba ngithe kunane design designelwe ingane, incwadi edlekayo komdala osempunga iphinde idleke komncane, and we all get to understand one God in from one book. I-accommodate bonke ubulili, yonke inhlobo yomuntu. Ngaphezu kwalokho itholakala ngawonke ama-languages. E-South Africa nje we have 11 official languages nencwadi khona. Uyayithola esuthu, uyayithola esixhosa, uyayithola esizulu, uthola esingisi, uthola esibhunu. udlule South Africa ikhona ebhalwe ngeEthiopian engisanda kuyibona ilanguage ongekuzuyifuni ibhaliwe ngesChina ibhalwe ngayonke indle. What is so special about this book? Ikhona lokhu ekufanele sikuthole yini engaka ngalencwadi ibe khona about 90% languages emhlabeni wonke because this is just a universal book. Yabo ufike South Africa sina 11 official languages but uyazi umetric ubhala ngama language awu 2 isingisi neAfrikaans naye uyithole iphepha le maths libhalwe ngesiZulu ka grade 12 ngeke uthole iphepha le geography libhalwe ngesiSuthu ka grade 12 but uzothola kube sengathi awu 2 ama official languages isingisi English neAfrikaans. But this book, Mdakathixo, ayigcini it has no boundaries. Ayigcini ngokutholakala South Africa kuphela in all official languages, but it crosses abroad. Yonke indawo uyayifica le ncwadi with their official languages. What is so special about this book? Why is this book so big? But abanye baye bathi incwadi sayilethelwa abelungu bazo incwadi zabelungu. I'm telling you, yiphi kokuyifice yomlungu kwe namhlanje engatholakala in all 11 official books, I mean languages. Kure Mdakathixo, angaze ngizwe, only the Bible. What is so special about the Bible? Ngifisa ke sibuke lokho going forward ukuthi uNkulunkulu ngale ncwadi uhloseni yini lengaka eyenza ukuthi sibe nencwadi which can motivate us, sibe nencwadi engavusa ithemba, sibe nencwadi engakhuluma umlando, sibe nencwadi engakhuluma ifuture, sibe nencwadi ekukhuluma emngcwabeni ifithe, ikhulume emshadweni kujatshulwe ifithe, ikhulume kuma graduations ifithe, ikhulunywe emaradweni kuma TVs, ikhulunywe ezitimeleni, ikhulunywe yonke indawo ifike ithi gaxa. What is so special about it? Ngifisa ngathi uNkulunkulu angakhuluma yena while we are trying to find a direction and answers to this book. May God bless you.